Ngiyabingelela abathandekayo ngameni lika Jesu umsindisi wethu. Siyabonga inkosi bangcwele ukuba singene inkonzweni yabasha nakulolu suku enkonzweni yabasha. Ngicela ngingakafundi izwi lenkosi. Ngicela sithole nazi zaziso ezintathu. 1 Ulapha kwi group yethu ka WhatsApp wenkonzo la simemezela khona la senza khona yonke into abathandekayo njengebandla lase uLundi AOG sivezile incwadi ebhalwe echaza indaba yokusha komzi ka mama uGumbi organizer wase Northern Zulu Land. Ngiyacela abathandekayo lokho engaba nakho bangcwele kungaba imali ikhona account elapha noma uthinte leadership yasenkonzweni izoqoqwa yonke leyo nto isiwe office izohanjiswa mhla ka 3 kokhaliswana nomndeni kwasha umuzi kwasha yonke impahla basala nabagqokile kuphela. Siyacela abathandekayo iBhayibheli lithi asithwalisane yonke imithwalo ethuka isitha sisithwesa yona sibabhale noma bezingubo noma beyini nje ongaba nayo into zokulala ungaqoqa lokho ongaba nakho amandla nje sicela thina njenge-region seluleni isandla abathandekayo sitakule umndeni wakwaGumbi eJozini. Okwesibili sithole sivuke nendaba ezingezinhle abathandekayo izolo ngolwesithathu ukuthi budlule emhlabeni umama ozala umfowethu Stanley ekhaya leyo Phongolo uyafihlwa-ke naye ngumgqibelo encwatshane. Nibakhulekisa abazalwane bethu bahamba omama abasizalayo bathandekayo. Okwesithathu nokugcina i-Youth Convention imhla ka 26, 27 and 28 sisibhalile nakhona isaziso lapha checkani bafowethu ku-WhatsApp group wethu sikhona isaziso sikhona nama-channel ukubona zo broadcaster lezo nkonzo ngoba nasi ukuthi siku-lockdown asikwazi ukuhlangana physical kodwa-ke online i-youth yase ikomiti le-youth yaka-KZN bayenzela imizamo ukuthi at least ngosuku lolo lwalikade luvele luzoba lomhlangano bayifaka bathenga-ke amalungelo kuma-channel ama-TV uHow TV noTswane TV uzobuka lapho isaziso egameni lenkosi. Ngicela uba-ke siye ezweni lenkosi sifunda-ke incwadi ka-Exodus chapter 28 verses number 1 and 2. Kufundeka kanje-ke kuleli Bhayibheli lami engiliphethe New Living Translation. Call for your brother Aaron and his sons Nadab, Abihu, Eleazar and Ithamar. Set them apart from the rest of the people of Israel so they may minister to me and be my priest. Verse 2. Make holy garments for Aaron that are glorious and beautiful. Asithandaze. Baba ungcwele siyabonga isu lakho. Liphilile Nkosi lingamanzi abandayo emphefulweni omile. Siphozise ngalo wenzele ukuhle nokudunyiswa kwegama lika Jesu umsindisi wethu. Amen. Ngicela ukukhuluma abantu abasha ngikhulume isihloko salenkonzo sithi clothing for the priest. Clothing for the priest itheme ke yalenkonzo ke yabasha yanamhlanje. La bantu abasha into esiyiphawulayo bathandekayo siphawula ukuthi lokhu kugqoka uNkulunkulu wakwenza purposely. Wonke umuntu okhonzayo, wonke umuntu osebenzayo entweni ethinta uNkulunkulu endlini kaNkulunkulu uyagqokiswa. Njengoba nje ibiza laba white bazokhonza bakhonze dlini yenkonzo. Njengoba ethi kebiza umfowenu u-Aaron namadodana akhe uyawabala kamagama. Then set them apart from the rest of the people. ngamanye amagama kusho ukuthi wonke umuntu ozokhonza uNkulunkulu uyahlukaniselwa ukukhonza uNkulunkulu, uyakhethwa kwabanye abantu, set them apart from the rest of the people. Uyahlukaniswa kubangani, uyahlukaniswa ezintweni nje eziningi, uyakhethwa. UNkulunkulu akakhonzwa umuntu ongahlukaniselwe lokho. He set them apart for his service. UNkulunkulu noma ngabe ukhuthele kangakanani, uyamandatewa ukumkhonza, unikezwa imandate. Imandate yakhe umoya wakungcwele. Uma ulusha lwethu lwalimihla lwalezinsuku lungayitholi iplatform la lugqokiswa khona ingubo ezibenza bafaneleke ukumkhonza, then we are playing with our time. Ngoba ayikho into ezokwenzeka. I-youth oyona engenza umehluko ezweni eliduma njengaleli esikolo namhlanje yilabo abahlukanisiwe, bahlukaniswa phakathi kwabantu, phakathi kwe-youth enye khona yase-South Africa from the rest of the people. Bahlukaniswa, bayabuthwa uyena uNkulunkulu. Akasizwa siyena umuntu. UNkulunkulu umnini izinto zonke. So uma singakashumayela ukuthi bantu abasha nifike nizwe izwi kushunyayela bese uyakholwa. Umuntu ukholwa ngenhliziyo, avume ngomlomo. Ubusu uyakholwa. Uma usukholiwe-ke kumele basikugqube sikusela uzogqokiswa khona lezi ngubo ezihlukanisayo. Uyabona ukubona amasonto egqoka ingubo nabafundisi abanye benama robe abawafakayo, ama-garments okukhonza, basusela kule ndaba le. Noma-ke thina sesikholwa sikulezi nkonzo ezintsha zoPentecostal, asigqoki thina kodwa sigqoka ngaphakathi. Kodwa kuyiqiniso bathandekayo egameni likaJesu ukuthi kumele basima usukholwa bese uyathathwa uyogqokiswa. Uma usugqokile bese uyaqala lezi ngubo njengoba kuthiwa ziyobangcwele zibe zinhle, kukhethwa nehlobo lwendwangu nayonke into ifakwe lapha, yenzela ukuthi ngamanye amagama uNkulunkulu uma ebheka umuntu nje engagqokile lezi ngubo, akambheke umuntu ofanelekile. UNkulunkulu uyamgqokisa umuntu kuqala. Lezi ngubo nje bayigqoka nje abapristi nabafundisi laba bamasonto amakhulu amadala kunathi, zisho ukuthi uNkulunkulu uzothi uma ebheka lo muntu ambone efanelekile ukwenza imisebenzi yakhe. Lezi ngubo yisitha ubuntu, ngamanye amagama ziyampurify lo muntu ubafaneleke ukuthinta into zikaSomandla. Manje-ke thina-ke sikumasonto la masha asigqoki-ke thina ingubo lezi ey'bonwayo ezethu zizikumuntu ongaphakathi. Kodwa-ke i-downfall yethu yilokuthi abantu bethu bahlale bengazembesiwe lezi ngubo, bahlale bengahlukanisiwe nabanye abantu. Uthi-ke biza u-Aaron nabantwana bakhe amadodana akhe, then set them apart from the rest of the people of Israel so they may minister, so they may serve to me and be my priest. Bese beba ngabapristi bami, bazoba ngabapristi bami sebegqokile. Bantu abasha, akuyikwazi isonto nokwazi ukuhlabelela nokwazi iroutine yonke eqhutshwayo yesonto ekwenza ube umntwana kaNkulunkulu. Ubuntwana bukaNkulunkulu yuzalo, fanele lufike kumuntu ngamunye. Each and every one of you fanele kufike uzalo olukhwalifayisa ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Uyabona khona izwi lapho eBhayibhelini elithi wasenza safaneleka embusweni endodana yothando lwayo. Akuyikho ukuthi kuyadudulwa nje ukuthi hayi nababasha ngoba bancane ngeminyaka. Yes, sibasha sonke. sonke njengoba singabazalwana nje sisindisiwe sikholiwe seswiswi laseqela endleleni zokunyama lasesifaka ukukhanyeni kwezwi lenkosi sikhanyiselwa yezwi mase sifika ke before senze noma yini enkosini enkonzweni senziwa sifanele ukwenza lo empeleni nje lonke ngezwi mangathiwa ngikhuluma nje eqondile akekho umuntu okufanele athinte izinto enkonzweni engabathisiwe wonke umuntu noshanyela esontweni nolungisa izitulo nobala abantu nowenzani nothatha umnikelo no whatever ukwenza egameni lika Jesu kudinga uba ungcweliswe ukuba leyo nto okuthiwe ngekaNkulunkulu uNkulunkulu akayibali yonke amavununu enziwa yithi ozulu njengoba sanze yonke into nje sikhuthele abanye bethu siyagxobana sibekane senze yonke into uyazigxobela uSomandla uyazingcwelisela yena bese ke nomuntu esenza lento ke iyamukeleke kuye okuningi esikwenzayo akubaliwe abathandekayo ngoba uyabona nje mangasukela nanga amaplazi nje njengoba niwabo kwanazi imoba nanga amahlathi nayo yonke into mangangena ehlathi nje lapha ngisika ihlahla ngisika iflaha ngikhipha iflaha ngenze yonke into I don't think ukuthi umnikazi weplazi angangolela ngoba akazange ngiqashe kufanele uqala ngiqashe ngene esivumelwaneni into ngizosebenza ngesikhathi esithize ngishayele isikhathi esithize ngizohola imali engaka ubani amagama ami athathe yonke into seyangifaka-ke emsebenzini yakhe ufake isisebenzi sakhe kanjalo-ke nogod almighty akafaki abantu abasha enkonzweni bebe basha njengoba nabancane ngeminyaka kumele babasindiswe bahlukaniselwe ukumkhonza so itimu ithini namhlanje clothing for the priest nama emagama ithi itimu siyaqokiswa ezisenza sifaneleke ukumkhonza siyaqokiswa uNkulunkulu uzenzela yena bamdumisayo kukhona lapha ivesi elithi wuye wakhe amalanga abumlilo akakhonzwa noma ubani akwenziwa lutho uyazi ukuthi kuqala nje kwakhiwa ithabanakele kwakhiwa ithempeli lana kuthiwa abantu abagcotshiwe bagcotshelwa lokho kuthiwa abanikile ukuhlakanipha benikwa nguye amen so bantu abasha all what I'm saying siyahlukaniswa sahlukaniswa nabanye abantu sahlukaniswa nguye uyasenza sikhwalifaye alibonge igama likaJesu iyude okwenza umahluko ehlukaniselwe ukumkhonza iyude eyokwenza ibandla liziqhenye hambele phezulu iyude ehlangene noJesu wayithengela yena yona bese kwimasikhonza uyabona uma uhlabelela ivoice yakho kufanele ibe recognized ngamazulu kufanele recognize amazulu whatever you do kufanele amazulu ayicount amazulu awacount yonke into eyenziwayo kuningi okwenziwa yithi kunye siyakhuluma abanye sisekudleni silawula nami ngikhona esikhundleni asazi noma kurecognize-iwe kubhalisiwe ukuthi ngempela kunjalo na kodwa all what I'm saying yonke into esiyenza la ivunywa ngamazulu so impendulo nekhambi bantu abami lisekutheni wehlukaniselwe ukumkhonza na ikhambi lisekutheni uhlukanisiwe nabantu bonke na ikhambi lisekutheni uhlangene nensindiso na what qualifies you to be here is salvation it's a salvation of Christ into ekuhlanganisa nalaba bantu abahlabelela la esontweni ukuhlangana naye failing wish konke okwenzayo akurecognize so kurecognizewa ngokuhlangana naye babizi biza u-Aaron mfowenu namadodana akhe bese uyabahlukanisewa bahlukanisa phakathi kwesizwe sonke ukuba bakhonze njengabapristi bami bese ke ubathungela ingubo ezingcwele u-Aaron ezinhle nezinglorious baqobe zona bengabapriesti bengabapriesti nje bese beqobele izingubo ezingcwele ukuze mabe khonza izingubo zingcwele zisho ukuthi wonke umuntu ungcwele hlangana nenkosi abantu abasha sodibana bafowethu malibonge libhinise igama lika Jesu ngicela basithandaze sibonge izwi likaNkulunkulu baba wethu onamandla wonke msindisi wethu ongcwele siyabonga Nkosi moya kaThixo moya kaBaba moya wavusa uLazaro emathuneni moya singaye moya sithi apha baba ngaye moya kaThixo nalo lusha lwethu Nkosi yami siyacela egameni lika Jesu benze bafaneleke embusweni wesuku benza bafaneleke kukukhonzeni khona zonke izinto abazothi mabezenza sibalwe ngamaZulu kuthiwe bayasebenza kubaliwe moya kaThixo siza abangcwele bonke siyabakhulekela mana Nkosi kumele kwaziwa nokuhlonishwa kwegama likaJesu siyabonga sibongile duma malusekuwe kufanele wena wedwa ngoJesu umsindisi wethu amen thank you.